Yo, yo mazee, Timothy Mboya tuko naye hapa CBD mazee. Eh? Tuko na Bogi. Timothy Mboya, the agent guy. The agent guy.
Timothy ni nani wewe? Vincent Mboya.
Excuse me.
Kabisa.
Subscribe to our YouTube channel, man. Subscribe. Thank you so much. Support.